la ka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba ngiphinde nginamukele kweza namuhla lenhleni naye uprom Shamas Uboshiwe owesifazane neminyaka engu-47 ngezinsolo zokuqamba amanga ngokuthunjwa kwakhe kanye nokufuna imali yesihleko kumyeni wakhe ngokusomabhizinisi amabhizinisi ase-Phoenix. Umsolo wavela enkantolo yematshi eVerulam namhlanje. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal uColin Roberts Nature uqinisekisile ukuthi-ke basazophenya kabanzi ngalolu daba. Ngicela ube kumbono wakho la kwi-comment section mlaleli usho ukuthi wena ubona kanjani luthini uvo lwakho ngalolu daba. Zingako ezanamuhla siphinde sihlangane ngokuzayo.